I'm going to go to the hospital.
Hata yeye pia zingine wanamsindikizaga.